Kei te karanga a te Ātiawa, iwi mana whenua o te upoko o te ika, kia whakamanatia o tira kia tiakina e te kaunihera ārohe, te manahi itori o tētahi pāpākehā. I te maioro whenua e tahi kaimahi i te huarahi o Cuba, me arawā ke ka ketu hia e rātou, ngā toenga o te pāpākehā nei i whakatūri ai, hei tāwharau i ngā pākehā i te riri o te iwi Māori, anei rā a Eruera Rerekura.
Hei tā tēnei kai tohutohu ahurea Māori no te Ātiawa, he wāhi whakahirahira tēnei mō ngā iwi e rua, Māori mai, Pākehā mai.
The colonial history and the Māori history are so intertwined that this is what we've found is a visual reminder of that relationship at its very early stages.
Tata, ki te kotahirau whiti te kou tau ki muri, i tū tētihi pātu watawata Pākehā, ki kōnei.
The redoubt was to protect the commercial interests of the buildings, and so they had a ditch and back fortification with palisading, and also inside of the redoubt there was a number of internal fences, and the layout of those fences we know from survey plans in the 1850s.
Engari, i mua i te tāinga mai o Tauiwima, he maha ngā kāinga Māori i tū hoki ki kōnei.
What we have here is the junction between a lot of former pā sites, in particular Te Aro pā and Kumutoto pā and Pipitea pā, which have men in most cases have disappeared. So any reminder that is attached to them is very important.
Te Aro pā, of course, was only a few hundred metres to the east of where we're standing. The fortification around here was a couple of things. It was a statement of force, and it was also in response to a perceived threat that the commercial buildings might be subject to raids or attack.
He kaupapa nui tēnei mā Taranaki whānui me te kaunihira, kia kore ai te hitori o tēnei wāhi e ngaro.
We as iwi here are going to work with the council and hopefully create an area where we can recognise what was here in relation to today's environment.
It's an important element of arriving at an overall understanding of past events that includes written histories, physical evidence, whakapapa and all those sorts of things.
He nui ngā mahi kei mua i te aroaro, hei tiaki i te hitori o Pōneke. Eruera Rerekura, te Karere.